Bakunzi batebye isanganiro kaze murano makuru mu Kirundi tera ku ngingo zikurikira ishyirahamwe orikome gishinze kugwanya igiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta ibona ko akanovera k'igitoro kinjira mu Burundi ko katameze neza. Gabriel Luftire avuga ko mu gigitoro kitameze neza bigira ingaruka mbi ku bidukikije. Ubukene bw'amafaranga mvamakungu gucikagurika kumuyaga nkuba ni bimwe mu bihungabanya ibikorwa by'amashyirahamwe akorera mu Burundi mu rugendo mu kiranganji w'ubudandaji yagize ku mahinguriro amwamwe. Bagenzi bacu bakurikiranye ubwo rugendo baratubwira uko babisanze. Ibyo ni ibyo ryano makuru ni mukanya sangwe ikaze. Dese kubaha ikaze murano makuru ishyirahamwe gishinze kugwanya igiturire n'isesagugwa ry'amatungo ya leta orikome ribona ko akanovera hitoro kiza mu Burundi ko katameze neza. Gabriel Luftiri arongoye iryo shyirahamwe akavuga ko mu gihe igitoro kitameze neza bigira ingaruka mbi ku bidukikije, agasaba leta gukurikirana akanovera k'igitoro kizizwa mu Burundi. Tumukurikire.
Kubera ibyo gukingira ibidukikije bya environnement kandi ari umugambi w'isi, nta muntu acemera ko batazana igitoro kitabanje gupimwa karite. Tubeturutse mbere no gupima karite hariho no gutanga ibitoro bidakwiye. Urumva ni bibiri, agaciro no gutanga ibitoro bidakwiye. Ibyo byose rero leta ni ibiraba akanovera k'igitoro hariho abagenje kugapima ni BBN mugabo igitoro kirafise ingene gisa ciza kwisiye usanga gifise ukuntu gisa. Ibyo ari byose n'igisa n'amazi kirafise ukuntu gisa cyane cyane essence. Ariko ugiye kuraba ibitoro biza mu Burundi biraboneka neza ko bishobora kuba bidakwije, kuko ndabivuze ntibirashoboka kubera jese n'umuhinga wabyo mugabo. Ibintu byose biza muri Afrika bivuye mu mahanga biravugwa yuko cyaba bidakwije karite imeze neza mugabo. Twe tukipfuza neza yuko leta yokingira Abarundi igakingira nibidukikije. Kugira ngo ivyo bishobore rero nuko barondera abahinga bikiri hanze bitaraza babanza kubipima, kanyuma bakatanga bimwe bitama certificat d'origine yuko vyapimwe ra karite, no kuvuga akanovera kavyo. Kuko tube turetse ko byica imodoka birica nibidukikije, kuko bica bizana umwotsi utuma ibidukikije bimera nabi.
Mu gisata cy'amahinguriro naho ubukene bw'amafaranga mvamakungu gucikagurika kumuyaga nkuba ni bimwe mu bihungabanya ibikorwa by'amahinguriro akorera mu Burundi. Akarorero ni nk'ihinguriro itrapake rihingura imifuko yo gutekeramo ibintu bivugwa na Sofoni Ngenda kuri yo umuyobozi mukuru w'iryo hinguriro. Hari kuri uyu wa gatanu mu gihe umushikiranganji w'ubudandaji Marie Chantal Nijimbere yagira urugendo ku mahinguriro atandukanye yo kuraba ingene akora. Jean-Marie Mayonga.
Ihinguriro Itrapak ikora udutekezo dutandukanye mu bintu bibora. Sofoni niyo ndi ku muyobozi mukuru w'iryo hinguriro asigura ko ubu bateye intambwe mu bijanye n'umwimbu, aho mu masaha 28 bashobora guhingura udutekerezo tugera ku 71,000. Uyu muyobozi mukuru akavuga ko mu ntambamyi hari ibijanye no kubura amahera mva makungu n'icikagurika ry'umuyaga nkuba.
Mu mwimbu dufise ubu twatanguye dushobora gukora nk'ibihumbi 25 cyangwa 30, ariko uno munsi tumaze kugera ku 71,000. Iyo ayo masaha 28 yarateye imbere, ariko mu minsi itari ya kera tumaze kuronka ibindi byuma birushije bijya mwabonye mu ruganda ubunyarutsi, tuzoshobora gukora imifuko muri ayo masaha 28 irenga 200,000. Vyerekana yuko vuba muri iki gihugu cy'u Burundi imifuko myiza ikomeye isa neza tuzoshobora kuyikwiza igihugu cyose atakibazo kibayeho. Ibazo rero c'amadolari kiratugora, narindi dolari riguma riduga udashobora kuronka idorari mu buryo bworoshe muri kino gihugu hanyuma rero naho bimeze uko ayandi madefi ariho izindi ngorane zirahari ni nk'umuyaga nkuba umuyaga nkuba twese turabizi haraho umuyaga nkuba umara n'amasaha atandatu wagi aho rero dutakaza byinshi kuko bijya mwabonye birazinguruka ugacusanga turonse amadeshe menshi canke ibintu bipfuye tudashobora kubandanya dukoresha ntibifa guhagarara gutyo birazinguruka hanyuma ivyo nivyo rero duca dusubiza muri za mashini mwabona dusubiramwo ivyo twita recyclage kugira ngo dusubire dukuremwo ivyo dukoresha gushasha inyuzi
Mushinganje w'udandaje n'amahinguriro Chantal nije imbere avuga ko ukibazo c'amafaranga ava makungu ibanki inkuru y'igihugu BRB iriko iriga kugira ngo barabe ingene coke mugwa
rero no vuga nti iki kibazo c'amadovise murakurikira amakuru murazi ko ari kibazo kiraje ishinga ibanki inkuru y'igihugu iriko irakora ibishoboka byose n'ama reforme ashoboka kugira ngo hashobore kubaho itunganywa neza na cyane cyane igiki gisata cy'amafaranga mva makungu mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo kuvyukuri ahabwe abantu abadandaza cyangwa abahinguzi bafise ibyo bagiye kugurira mu masoko mpuzamakungu bigaruka hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi bikaduha valeur ajoutée bikagira ico biterereye mu butunzi bw'igihugu ikindi rero no vuga cyo kuba tera intege nuko mu bushikiranganje ntacu tutazokora kugira ngo tubafashe twongere tubaherekeze muri uwo mugambi mwatanguye gushobora kuronka ama certificat izo kuko ni nacho cerekana ku ruganda ruba ruriko ruritunganya kugira ngo ibidandazwa byacu ibihingurwa byacu bishobore kujabuka imbibi.
Mushikiranganje ubudandaji Marie Chantal nije imbere akabashikirije uko ibintu byifashe mu mahinguriro atatu yagendeye ariyo Itrapake isanzwe ikora udusaho dutandukanye JC Business Company rihingura umunyu nihinguriro Pakobu rikora amakaye.
Rakoze mugenzi wacu Jean-Marie Mayonga mu gisata cindero naho umunyeshuri umwe yaravunitse ukuboko uwundi arababara bisanzwe igice gitoya c'uruzitiro rw'ivuriro rya Cabara rurasiduka ibiyo vyidirisha rirameneka ni mu ruhagarara rwadutse kuri Ekofo Cabara iya mbere kuri sekomina ya Cabara bibangikanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane byatumwe n'umusore agendana ubugwayi bwo mu mutwe yahaje Elize Ndayiragije umuyobozi wa Ekofo Cabara ya mbere akavuga ko amakaye y'abanyeshuri yatabutse agasaba ko umutekano w'iryo shure uwo ngarukirwa Jean Pierre Misago
Inyuma y'iminota mikeyi abanyeshuri ba Ecofo Cabara ya mbere na Lise Communale Cabara binjiye mu masomero mu gitondo cyo kuri uyu wa kane niho uwo musore agenda n'ubwayi bwo mu mutwe yinjira mu ishure atangura gutabagura amakaye y'abanyeshuri bamwe baca mu mwango bariruka abandi baca mu madirisha aho byashoboka nkuko Elize Ndayiragije arongoye ishure shingiro rya Cabara ya mbere bivuga uwo musore yafashwe atwagwa kwivuriro aboshe mu nyuma bamurekuye bibaza ngo vyaheze aragaruka ahita ararandura bimwe mu vyuma bifashe insinga ziziti ivuriro rya Cabara arabandanya mu nyuma kwa za Lise Communale Cabara atangura kumenagura ibiyo vy'amadirisha ni muri urwo ruhagarara uwo munyeshuri wo muri Ecofo Cabara ya mbere yavunika ukuboko ahunze aciye mu idirisha uwundi munyeshuri nawe wo muri Lise Communale Cabara atemba ariko arahunga kubwa Elize Ndayiragije abo muri komite ihurikiyemo bose ku mutumba wa Cabara batabaye uwo musore arafatwa arabohwa uwo yavunitse ukuboko nawe ajanwa kwa muganga naho uwo muyobozi afatira mu gusaba ko abegwa n'ikibazo cy'umutekano bose bo kwama barikanuye kugira ngo ivyo vyabaye vyahungabanije ivyigwa ntibize bisubire n'intunze Belize umuyobozi ajerwe indero muri komine Rumonge yavyiboneye avuga ko ariko rondera abajejwe intwaro ku mutumba kugira ngo uwagenda n'ubugwayi bwo mu mutwe acungererwe imuhira yoye guhungabanya ivyigwa
arakoze Jean Pierre Misago naha makuru twe twateguye acarangirira ndabashimira mwese mwe ko murakurikira mugira ibe byiza aho merereye naho butaha.